Nibegata urumugabo, we wambyaye urumugabo, we wambyaye ukandera ukamindero runtu, ukamindero y'ubuhizi, y'ubutwari n'ubugabo. Dawe, 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 dawe. Ukaminero y'ubuhizi y'ubutwari n'ubugabo. Dawe, 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 dawe. Urugo ruvuga umugabo nayo impyisi yotera irakoro rikagenda. Kakaza kanyegera aho twajana nawe twajana mitaba ukasiga mu kibira mboni ntambwe mu gisaka naje ndafora ndayirasa warambonye urangarira ibigada urumugabo we wambyaye urumugabo we wambyaye ukandera ukamindero ukamindero y'ubuhizi y'ubutwari n'ubugabo. Dawe, dawe.